Twitter, Akoba TV channel on YouTube and Facebook, and follow us on Twitter and Instagram at Akoba TV. Akoba TV, we care for your future.
And so, Yamama Joe, my papa, or Coba TV. So, Sunday, you made the air to the same, a cell, the brown. Morning, yes, sir, a Sunday, your cobby be a son's and penny, sir. I did chinas here and tear some bar, another chinas here and tear some for fry. Then, down the brown, and yeah, and a papa. And don't see a son, eh, you made the beer, you rubber beer, whom said you rap, nananum, I him for hope, nananum, my chairman, a so for, yen you know, pray for. You rubber beer, so they are 70 beer, na ye de aba. If you nay a mania, eh, name will say, a same way say they are single, a same way they are so smassable. You rubber beer. Nene, ye be here, in Cremosum and Cassa, send in Cremosum, a sooner Cassa city, send in city as here. If you have my mind be brave, so are ye near no cremo for near me and my priest of one demon. Eh, how be brave, and go cram what an inch ya cry. Nyanso eba ye man gan emu dia ye hun se eh ye mi anu Kristo fo ni mi anu kramo fo nyina no eye baako edu se ye mi anu ye chiri a ye nyina ye kabom edu se Kristo fo e du omburo nya da ye nyina ye kabom nyanso so no ni nyina ye chi no eh adwen po bi obi mtim se eh sabe en kramo so ne du ba bi a wantu wantu kakra wo eh nti ase basabasa bi wo eh sa na ti ana sa na ya bin ye ene enye opening kesi bi wo ha e ban kremosun dia di muntintima na boye penia kasankasa ewu meyi na kire meka wo se dumedia medin brewi dumeko bi na aso masene ma medin dumedia brew woni pipe afi okoba power company limited na egufarai singers woni aso masene ma medin dumedia brew osia openino atena se na nsa na meyi na kire metwa me ho aba mise se so wedio na twa me ni wa fidie ni mfri ase na openin se le dika kan no eba ye man gana ha ebi man mu ha empo bi ase afa na nyina obi a waje ne dia na ate din so go stay yo be ni ene okoba tv akotwe na ba ni nya ye din papa 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 emre ate ne sa frere no wa amano ne to na ye hodo nti waje wo ye bi a ba bi tru ha se te so ya bi na te so go bi o twa mi mi a mi di dwuma dia ni bi din ene o wa hin na champo ye twa ho aba ye ba e di dwuma dia no e be to us
ASEM 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 Give me blow, give me blow, 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 blow. Give me blow, give me blow, give me blow, 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 blow. ASEM ASEM.
As I am saying, my car, but that was a strong pants, so a jibre, na fay, and then can you say any opening case, any D, a shame, a wahasi? Only Sheikh Ismail Muhammad, and I'll beat me a friend. Do a dear, do an idea, Sheikh, Pastor. I can see ye, and ye, and a day, your papa channel, a day about. Ye behead, said ye, a cremosuman, Sankasa, a city, and to one tower day, and I'm in Timmy Marcia. A way you may be mutin say a sanity, a sanity. And then to say, and then because you made the AM Como and a YD, you begin Comonia, Cremosuma, Sankasa, CCTA, than a Fapemus and say. As I said, I don't know, Master, you know, wait me there for hours at Waba, a Beckin Kayaman, a Facebook and sold it to one man, or call back TV. Now, come with your heart, then come back and Fafa one, a Beckin Kayaman, come on, come on, father. Say, the more cut.
Yeah, Edger.
Say, let me know what to say.
Yamiadu, Biabo call. linguistically the word Islam no se o kire mu a ase kire se asomdwe ene se obi de ne kra ene ne wira ene ne bibia e beto ho e de ama nyankopon se o som nyankopon ene na ye Islam.
Okay,
nemu se o ba esom a ye frɛ ne nkramo som de a e ye esom bi a obɛrima bi e frɛ ne Muhammad nyankopon hyɛ na asomdwe kan na ne fiefo o de sa asom we e bae a esom no ni tiri eye Quran enkyerekyere enti no se obe bibia ho e de afa eye Islam som ho a enwoma eye enwoma nkramofo nyina gye atom se efi bia ne ho na contradictions ana se abotrim ka bia enim ene enwoma ye fere no Quran enti ka se nkramofo na 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 mo ne kasa ne niye em fa somdwe ma na onyo bi a oyen kramo som e bi a no na kasa na kuma pede no yede odi akire ne eto so bi o se total submission to the will of Allah so we de o kra nyina nyina eto kwade ama nyankopon no ayi nyankopon penko ano se o hwe ne amanfo bi mu ya e de atutu asem e de basabasa ye ana se e be sei ebe se emiafo agusiafo ntama warfo ntem nyina no okeka nyina abom so mo so obi tusa na mo we bia na enkyere se nipa na yade a enye Islam ena we oy nanso se de se fie bia mensa wo no akristofo bi mudi bone abosumsumfo bi mudi bone omo mo kwasore Quran bi mudi bone sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o share ni jumedi asem na o maka na utufiri maka ebetena madina na obetena madina obeye madina fu nyina panyini
check ba mimi sa madina no enkra madina na madina fufuru
yo e kase madina e won kran no eye din a ye de to
okay
e kuro fufura
okay
e wo Saudi Arabia
okay.
A e hono ene efre ho madina e kwasem na meka yero inti komisheni tuko ho no obeye o munyina panyini na onu beye o munyina panyini no e ma ohyehye emra a Islam ye de ejitu emra no ena duduo na eta friend sharia a ode ba eye fi kasem na ase brof kasem a e kasem jurisprudence anase law na ebi mo afa the word sharia na akọ kire se e utwa obi sa wo guru obi anase o issue capital punishment o kuma obi ene e frene sharia dabi ya kasa sharia eye emra emfa ho ne said emra ne sitie nemu the word arabic kasa mu ne kasa sharia asetse se emra nemu emra no ye wode eye esom ho mra ene wode ye nipa ne nipa ntam mra esom ho mra ne se kramo ne basom embrenum da bia ramadan go obefra obaya akonchre se yebdu bosum ye frene zul hijja na zul kada na zul hijja ma obeko maka na wakwa kwa sumi ya mkukwa ewa ena ube sanswa yu ubotu msikasa uu ubiha ube hidi akubuwa wa mwa umuni biya efrendi zakati ena niya esumna humra nemu ya kese nipana na nyonku nipante mumra akwa ya tisee uu wari ubi emra bene sese edda wane sae nipana awarene nitempo wawo umma ibi amani yenu na uu yenu wajapadi yenu wanya uwe wajapadi yenu nichenu yenchene sen enu sese edde mra yenu etoko se de beya obi kase esisimi ana obi kase ehome itisa amra wo ya fa nipa ne nipa ntam nipa ne mo ntam nipa ne environment ana ye tibia ye ti ye mantam ye ntam ntam ne nyina no eka bo mo ene frem sharia intino senka obi di bone tisa ne egusi kan obi ya tutu asemo ese se ye hwe bone na wadi no ye nya dansefo mie no a omo ya dansefo aye omo ndi ntro na mbe ba ba kase an ye mu se oyin saje we yampa na sa dance phone babe beka ni enyanya enyina so se ne omoka no eye nokre no omoka na nipa no so agina fum so atum so ba ye sa fum so na ni ahwe bone na wodi ye ene sa emra ye frene sharia ya tre bebre e wo qur'an mo ye yi qur'an wodi ye de kan ho aye tre ni ahwe se sa bone no ene qur'an asem o kan no asofia be ne fata se ye ne ye ye de mase ni okay na nna islam en ya mo de e wo gana hanenti no so obi di sabo na eden se obetime di islam asotwe ene e di ama no e ji se ujai me de ne ma e ye gana mra a e ye constitution no di se ngo obi di awu se enye de yenku no entuaka gana mra ma se yenku no entuaka na so na se entimi nkum ni ntino e ya ne ama mo life imprisonment it is all come my mo islam en ya mo de a obi ya mfumu so na se etia nyankopon etia oneni nua ntama yejai sai nipa ne ne ma emra e wosa kuro ne masamra ne nipa edi
sik yen person yen nua ne kramofobi dudo na I can say do about omra gun say hey besi edin ya obetin nyina eyo mo na wono de sanjejire ohunye bia na ntina mre bi ohudo mo e foro foro sa san say what's my okay you know kramosun e asumbie kramosun e asumbie na Then so you say yeah election we go say to try some this and be a dia betin na yemi am kwem of adent na me basa
you sanu ma we ni nyina no yen kramofo e sim to kakra bia e wo ye kwan a fa so a ye boy brand ni enti ameka se e sim to ne se ohwe se dia krisosum e ba ya a krisosum e ba no odi ofan dia kwan so ene ba inti ohwe first european saudi kan e ba africa omo ba ghana omo be omo dia ya kwala mingine no na school amekọ e no na abrofo guso ha omo chade
okay
hospital ya wo me ya wo me gomo no e roma catholic for na esi ye asel okwa wo hu abrofo a omo da so e wo kwa omo manage enoma e wo hospital inti agriso fo de nimdie eno mo de share omosum na se emra omo de omosum no eko aman foforo so na obankra musum mu a eye edwedie ene de esum no etu kwen inti yemfa na se nyanu zarama fo yenyanu gawo fo yenyanu hausa fo yenyanu ebia wangara fo omo tutubata a omo hwehwe ba ebia omo betima tena mo ho ato omo mo didwa mo ho beto mo sai edwedie ni bi ene nam so amon be piepie eye ye ye side ha
okay
njomo ba ye no se de na omo no kredi sitie se de na omo bu omo ho se de na omo twedie mu no omo perpere ye no eye adwuma ni ntino emma eye indigenous ana se Ghana fo ana bibi fo a omo beto omo no ji omo tum e ware ware bi mu emema mema bi mu adwuma ni ade na enam se sa de we ba ye no emma esom no se nipa no ko ware na sawanye kramuni kura ebia wona na wo ma na de baba be de baba be kramfo intema esum no e spread anase etre e wo yen ye bibiman mu hanu antre wonim de ɛso ɛtrɛ wɔdwadie ɛne awareɛ ɛne ntawantawa na nkramofoɔ no ɛtwa kan na nkramofoɔ no wɔ ɛne abibifoɔ a wɔyɛ de wɔn bɛto wɔn wɔ ha ɛne nti na ama ɛbɛsi ne nyinaa no sɛ wokan schools a nkramofoɔ nkasa na asi wokan hospitals a nkramofoɔ dodoɔ nkramofoɔ nkasa na asi wokan bia media stations a nkramofoɔ dodoɔ ana nkasa na asi a ɛyɛ kakraa bi no ɛfei na yɛrekɔ so ara ɛrebɔ yɛ kaikai yɛn ho sɛ mmerɛ du sɛ sɛ nkramofoɔ yɛma yɛani kɔ schools no so na sɛ nnipa no yɛmfa no sɛ ɔte zongo na wankɔ school na sɛ sɛbe ɔdidi da biara n'adidie no ntra bi atansidi na sɛ mprempremu a obi abɛma no bi atam bi na sɛ kɔyɛ saa deɛ wei ma me a wahohwɛ a nnipa biara nso ne yɛ dɛn ɛne gye sika nti sɛ obi brɛ no 10 million kɔfa ballot box obi brɛ no 20 million kɔyɛ sei ma me a wobɛhu sɛ ɛnam ɛkɔm a ade nnipa no akyɛ ne nnipa no ɔne adwuma ɛnam sɛ wanhyɛ daa ankɔ school ne nti no wobɛhu sɛ ama dodoɔ no a deɛ ɔmo ho wurawura nneɔma nom ɛne sakawa ne saa nyamanyama nom ino ɛyɛ kasakyerɛ a yɛgu so a yɛ kasa kyerɛ nkramofoɔ a ɔmowɔ bie no sɛ ɔmo ma ɔma ni ɛnkɔ schools ɛso ɔmo ma ɔma ni ɛnkɔ hospital sie so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa ma sɛ nkramosom no ɛtu mpɔn a ɛboa ma ghana nyinaa yɛdɛn ɛtu mpɔn because sɛ kramoni kɔde ɛkɔyɛ adeɛ bi a ɛnya ghana din na yɛde ɛɛsɛ nti ma ma yɛmfa no sɛ wei yɛ nkramofoɔ wei yɛ ntafoɔ wei yɛ sei na ɔmoyɛ saa ɛnyina yɛ ghanafoɔ na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa ma ghana no asomdwea ba mu wohwɛ sɛ chief imam nanam a ɔwɔtu sɛ mpo basabasa yɛ ɛba no ɔnya te ne naati asɛm no so a na biribia yɛdɛn akɔ awieyɛ weinom ne amanfoɔ bi ɛsɛ sɛ yɛdɛn yɛsuaɔ na yɛhwɛ ɛma saa basabasayɛ a ɛwɔ yɛ community no neɛ nti ɛma ne ba no ɛna makyerɛ mu no because adwuma dodoɔ no anyɛ dɛn ɛnni hɔ ɛna dodoɔ no nso anyɛ dɛn ankɔ sukuu nti ɔno no wode sika kakra bi daadaa no a na ama wakɔ akɔdi saa bɔne no na mmom ɔma ɔmo hyɛ ɔmo kutu pa ɔma ɔmo adi saa bɔne no wobɛhwɛ ɔmo na ɔmo ɛnte sɛ
yɛnhwɛ ɛmerɛ bi ɛnya ne nte anaa yɛnuano kamfoɔ bi ka ma yɛte sɛ ɛtiɛ ntumi hu sɛ yɛnokorɛ mu anaa ɛnokorɛ mu ɛbi mu ka sɛ woyɛ kramoni na woko na wowo a wobɛkɔ heaven ɛyɛ nokorɛ sa
mɛtumi aka sɛ ɛyɛ nokorɛ mɛtumi aka sɛ ɛnyɛ nokorɛ na asɛm biara no ɛwɔ nkyɛn nkramosom bɛhyɛ aseɛ ɛwɔ arab man mu no ɛhɔ na ɛwɔ kɔmhyɛne muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam nkramosom bɛhyɛ aseɛ no akwai te sɛ ɛna ne nɛ yi wokɔ asantehene fie na wakɔ ka kyerɛ wo no sɛ ɔma mammerɛ abibifoɔ amammerɛ anaasɛ akamfoɔ amammerɛ no woo nyame asoma wo na wo ɔsoma wo no ɔkyerɛ wo sɛ saa amammerɛ no a ɔmoyɛ wɔ hɔ a sɛbe abosomso no ɔmo asom a kɔbi sɛ abɛdane edwadi a ɔmo di ebi mo kɔ syria ɛkɔtɔ abosom ne ba na ɔmo abɛtɔn ebi mo nso de bi firi baabi ba na ɔmo abɛtɔn ɛwɔ ɛyɛ saudi arabia na sɛ mɛka asase so hɔ nti ɛnam sɛ na abosomso na na ɛwɔ hɔ ne nti no na yɛba abɛda adi sɛ islam ɛna ɛyɛ som ɛsɛ sɛ obiara ɛdi akyire na yɛnto abosom no mu no kɔmhyɛni wɔamfa no tɔtɔrɔtɔ saa even wohwɛ israel krɔmpo a akɔmhyɛfoɔ abaabaabaabaaba yɛremaeɛ habakuk wamo nyinaa ba nso still jesus baeɛ a wɔbɛka sɛ ne ɛtetefoɔ no ka no ɛbia na mede baeɛ no koraa no ɔmo pɛɛ sɛ ɔmbɛkyi no ka nti wohwɛ asase a ɔmo deɛ ɔmo ntee sɛ yɛka nyame ho asɛm akɔmhyɛfoɔ dodoɔ bi anhyɛ daa ɛmbaa hɔ saa na obi ɛbɛhyɛ ase aka nyamesɛm bi ɛte saa no wohwɛ a wɔmfa no totɔrɔtɔ sa nti ɛma ɔmo tan n'ani ɔmo tan n'ani no ɛma anitan no ɛnam so ma ne tu bata ɛfiri ma kasekase so ɛkɔtena madina ɛdi kan koraa no ɔmaa ɔmo a ɔmo agye nyame adi anaa ɔmo agye islam adi no ɔma bi mu tu bata ɛbaa ɛyɛ ethiopia addis ababa saa berɛ no na mmerɛ ɛrekɔ n'anim no ansa na ɔmo a ɔmo nyinaa tu bata ɛdɛ akɔtena madina na ɛma a ɔmo kɔtena madina no makafoɔ no ɛhu sɛ saa ahwe on beba beji ya hini a ye di e wo makasa session na afri yense nti kwa so a ye betimi ama omosum na abawie ne se ese ekuma omunye nti e ma omo ehyase se omo de ntokwa ntokwa ebe frofro eye nkramofo no sheni kuransa na obe tumba tafiri maka kwa medina wa omu kwa unifiye sa nkwa kukunu sana kulu pato omu kwa yonu omu nsa ankano sabre na watu bata wama imam ali a omu ena na ye ni papa miyaba ena na edane mpano so omu kudu wana ye ali na neda wana omu nse ee kumisheni muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam wana na wada sa ankano so inti ya mwono tu bata kwa yonu sa mdento kwa nye de etu wano inti ya mwono kumisheni su nyan krasa omu de mto kwa ee bano eno omu subuwa wana doma nse se obi babe twice also na wo ahomden a why do you tell say say we dey go go buy it is say yp because e tra e ma wa ha an kwala wa ha omo mo ye ko krafo ne mere wa ha omo do betu say so omo ku mo mo nyina it yp na ye ko bo ye go buy say dey be ya omo me ku it is say to kwani mo a u ko dia jo kran kwa ne bi kan u ko dia bo wo mo mo ye kwala ni mere wa ni we u ku e dia bo omo ku ho buy ana se uku dia bo islam ho ba ni ko se be ku nyina islam ase ya den ashi it is hard time emra ubo ho ban se de be obi meku na on say islam santo kwa mu na se ufiri mu uwa wogu ewuwa obekọ heaven
okay
it yan fa se wote hai wo jide bi se e bia kristo som na yesu papa obi se chinchina ka se kristo som na yesu papa ana abosom som na yesu papa na wo jide obi e ba on chese chinchina ka se abosonsun ne nyaso mpamba o de se kan e ba o so nso du otu otwere wonten o be jan nipa o nya no o so be ne o be bon ho ban nti se emra o buso e bon ho ban apepra pepra dum se o fa wu a e na o ye den o wu e wu a o be ko heaven
okay
nemo enye se obi nkan wo wanya o fi na wa wa se se kan ne tu o de akotete kwan so ana wa kwote no ne fie ana e bia woni nipa no tawantawa kakra wonten na woni boys magada mu na ma kwashia wo na ma hwini pa na ma kunu enye sa atukwa ne dina yeka
okay ah sheik ene wonye ni se sa asemi ana de wuchiri mi na enu na nti enu mu nti ase ne nipa bi nyaa enti na ojidi se okun a obekwa ha bi nti ama de de atutu ase akwa so sa
yo ne awka ne no kure sa asem we ni bi no bebre na enti ase na omu you see the word there wa arabic kasem e frem no jihad inti no ye kasem jihad a ase kire se bro kasem no taive ana se o bo ho mode na islam e sha ase no na kwan a amanfo e bo ho mode de boso no ho ban no eye se obi beto a hye mo so na mo be ko de age esom no e de asi na ene mere mu de se ye kasem bo islam ho ban a ebi ne se ma betena ha ye me ye kirekire mu ama obi a wonti islam ase no wate esom na se obi anabi ne ntanta obi bi ho no watimi ate esom na se na wo hu se de esom na nkyerekyere esitie nti me ye den me bo me ho mwaden me strive na me dia protect esom no amesom na den ababiji ene nti na quran e ka se alladhina yujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum la ta'lamun na amanfo etesum na se no womo di omo sika ene omo ni padua si ho edebo esum no ho eban womo na nyankopon agye womo atu senka amanfo ni mo anka eno ho adwuma no bede omo beye nti nei obetua obetua radio station sika se obi kwotena radio enka nyame asem e bia akwala bi na wofo uwaja no se uja na brabo ma na ono anka sa na e bia obekwa kwodweni ankwada awe nkwada bone na amonwa baba bobra bone ama kana ajidi bone ama na busuafo ne ebia nkrumusuma na so e kristo ni kronkwa wa baba ya de ababe haimu because e kristo ni no wate umantem na se oyi ni pabone a ada obekwa bontia wanyi obi ani ne bone ni bia wona obeba bene abedu itume quran kura quran chapter 9 verse 60 oso se uyi zakata womo ase se uyi zakata ne bidimo omo ne ebine obi a onye krawani nanso on tan nkramo na nipa na kwa akwokiremu no otumi de usika e de bo asani
otumi de usika e bo asani pa no e sia e se alaji ọchịchịrị bebree na ansa na ebe kọrọ ebe tụwa so no meka ahụ sị edwumaku obi na-asụ masịrị ma ịdị dwumadị ebro sansan penin sị enyekọta a ahan bra no ẹnu a ne sike ya ẹyẹ pipe ọrọ nsọ asịrị ịdị dwumadị ebro ọrụ dwumadị a wodi n'isa bibi bia efe mmea ho sị ẹyẹ apụrụ papa geeti papa sị wodi mmea ẹyẹ bibi a ẹyẹ kama deɛ ẹnu ase fo ne kyerɛ pipe fo asụ ɛyẹ sị ɔbɛ nkunye esisi dɛm nkunye a wɔyɛ de egu hɔ anaasɛ mpa paa deɛ a ɛhɔ na ɛyɛ sɛ wodi wani kyerɛ mmea papa nso na ɔde yɛ. Wọn kọ na yẹ nkunye a wọtọ mu nkunye na etumi masaje o afei mpa nso a wọyɛ a masaje o na mpa no enye sɛ masaje ne nko a mpa a woda wadeɛ mu a na wobɔ onwom wom nsɔre nko bɔ onwom baabi a mpa woda so a tv sign wom bibia wom bi pipa gi nko a na yɛ saa edwuma yi sɛ wokɔ wɔn a wobɛtumi de wani akyerɛ ɔkɔ ɔba ha sei woba a wobɛnya saa nneɛma nyinaa bi na deɛ kyɛn soɔ no sɛ nneɛma a wɔde tukwan sɛ woba na woba bɛhyɛ no a ɔbɛyɛ ne sɛdeɛ ɔde kɔ ama no ne no saa na ɔbɛyɛ no pɛpɛɛpɛ de ama wo sɛ wopɛ sɛ wofrɛ no a wobɛtumi afrɛ no wɔ ahomatorofoɔ yi so 0244 568 279 0244 568 579 ɛwosia frɛ pipɛg na baabi a wɔbiara no ɔno wo ne dwuma na wɔnyɛ nkunya bi ma wo ɔkɔɔba and power company limited ɔse ɛdan na ɔpɛ nnua ɛyɛ ɔda ɛso sɛ wopɛ sɛ wosi fie ɔda ɛso sɛ wopɛ sɛ woyɛ fie wura baabi a wote no da bia wobɛkɔ adwuma bae sɛ woba akɔtwerɛtwerɛ wɔ mɛdan ho woba akɔ sɛ ɛwie wo fie hɔ ɛbi koraa na ɛnyɛ wo no a ɔto ne ɛde ahyɛ no wonni ano yie biara ɔkɔɔba sɛ fo ani kyerɛ sɛ wopɛ sɛ wofrɛ ɔkɔɔba wɔ ahomatorofo yi so a wobɛtumi afrɛ no 0244 210 992 0244 210 992 frɛ ɔkɔɔba yi nanso wobɛyɛ ɛfiwura afei ego farai singers wote ego farai singers anaa sɛ ɛnwomtoɔ paa deɛ ɔmudi m akotene pɛɛ yie sɛ wopɛ yɛ mmia mu wodi dwuma bi a ɛfa nwomtoɔ ho sɛ yɛ abadintoɔ sɛ yɛ awareɛ sɛ ɛyɛ ayi biribi biara a yɛde nwomtoɔ ne di dwuma wɔ aseɛ ne deɛ frɛ ego farai singers yi ne ɔmommra bɛboa wo wofrɛ wɔ mu a dwumadi a wodi biara no sɛ yɛ anɔpɔ o sɛ yɛ awie o sɛ yɛ anadwo o wofrɛ wɔm a ɔmbɛba ɔmobɔ da fam paa nyɛ sɛ woto mu din so wɔbɛka so o ɔwɔ ahene ɔmudin no sɛ ɛsiteɛ ne deɛ ɛne deɛ bibi ɔmo anom bɔ wɔbɛyɛ ne daabi ɔmoboɔ no wɔ fam paa wobɛtumi afrɛ ego farai wɔ 0244 568 279 0244 568 279 frɛ ego farai singers yi na ɔmmra na odwumadi a ɔdie no ɔmɛka ho na yɛnkɔ yɛ mu ɛwosua ɛfie ha sɛ ayɛ de anigye aba sɛdeɛ masage si ne se ba no ɛwosua mɛkenkan obiara masage ama no nanso ansa na ɛbɛkan masage no so kɔbiam twɛn metwa me ho abasɛsi a meba yɛbɛtoa so
ASEM 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 Give me blow, 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 blow. ASEM ASEM
ɛnso ya mesan ɛda wase ɛmu akɔ aba sɛ wagye berɛ na ɔhwɛ dwumadie yi masages no bebree aba yɛni nkankenkan whatsapp deɛ no na ɛfi hɔ nom afei yɛbɛkɔ facebook na ɔno nso sɛ ɔmo bɛ ɔmo deɛ aba no akenkan ɔmo deɛ no nyinaa ɔse yɛfrɛ me nana ahembi a mede firi boakwa ɔse ɔwɔ ahene da shakers ma me paa na nkramosom ɛnɛ ɛna mate si a ɛsiteɛ paa na saa se esi hu no ɛnyɛ saa na tie yoo ɛnɛ mate aseɛ paa mr coles ɔsɛ ɔwɔ ahene ntamuso na mmom sɛ ɛyɛ atuturo asɛm nko ara san sɛ ne mate sɛ woko na wuwu a ɛna wobɛkɔ hɛbi nti na mempɔ wɔm asɛm koraa na ɛnɛ ɛna wonahu sɛ saa ɛnyɛ saa na tie koraa We say so if yaboa, I say all the bar, never be all the free bank, all the account on that. Yaboa, also one here. Now say then can also is it here. And see yen we are no more, that be a money on Monday, to quite from so moving. Tin or Monty, I say, and answer more pass all the more, or Monty into a train. Monty said a sick train, said go around school, no, Nicono, and Quentin himself here, you must have more than any account and a man ambassador. I say, oh, why, and Miss Robisa shake, mammy say. And that's no be say, ever basso. Also, why am I so busy? Shake, mammy say. Good on our cast a medium, a concrete movie, some choir, meet me our baby, sanity, because of Bibisa. Master is in the door, so you see, baby, maybe ask him so. Say, O Bibisa say, maybe our titles will do us, maybe. My friend and Miss Sansa McQuire, meet me our baby. Who friend and me, who are going to suit me, what baby?
You near who can all end crap. Islam eye sumwa e ma hukwan se bema otimi ware e ma ne bro bako na ense se uware so e ma ne duro emu na e chere se otimi ware e ma nine na aya no anase versa e kasafa aware a e bro bako hu aya ne ka se se ubetimi aye perper ewo eman ntam dia ende ware mienu ware miensa anase enai nemu mse wuntimi nya perpere ye ewo man ntam dia ware ba ko asemo a wi ne e kire ne se ema ewo sinto bebre ene emre yo bebre intino se de mema nya mi aboye anase se de ni pa sani be ma ho odin ewo soro ese ema bebre no oba bi ofa onyinsan a na ni nyinsan mu nyina no ontimi ne bema enda bi ma ko sise obewo obi so ofa onyinsan a ebe bi be ebia busumi miensan de ko busumi nan no yare nkoa ontimi nyede ene bema enhia oba bi so ofa obu ninsa na yasi ene ansa kura na obu ninsa no ha wo obeku ni ajade ntin ontimi ne bema nyede enhia inti eba ne sa na se wo ye bema na se wo benwa se wo gbadwaman se ense se wo gbadwaman inti ne yakopon ama kwan se nkramosom mo de otimi eware ema ne bro baako anaye no intino enye se aware duduo nti ene maye ye nkan ene enye se ebi a woti ho keke se opese aware mi nti na aware mi agi se emra e wo aware ehu baako no wati mi edi so emra wo aware ehu baako no se esese ne ye friend social amenities e wo bofuka se mo eya ade a nipa da se ni bia ehia ansa na nabrabo scp sita ebi ni obedi se se da bia na oma onsa etimi so oyire eso ni obeshe se se da bia oma onsa etimi so oyire so bebi obeda se se da bia oma onsa eso ni so yare afam se se da bia otimi hese na komedi no otimi yesa na oma we ema wo ho ade no ebi ka a ebi timi ahwe oba foforo ansa na wan den wan den se obi timi aware foforo aka na emfa se wo dai ba ko na okoware oba foforo e dia beka oba na wona ne ne that's at the same a dime but no no we got aware ne beko se fe na ko hide we oba o hide ma o peso aware ni e ba ne sa na ase ohun na ko no na o peso obi so aware enso e kanyam so mo sa aware an ko ye betima nam so ma nyankopo atwe so e na e ko ye so nyankopo betima ye ama o shira je sa aware ne kanyam so mo dia na ese se e ye ma ne ye den e ye fe se de be ya e nyam so be ni e be so nyankopo ni nti enye islam no ena na so mo bi bere e be minima kristofo bi bere o ma ware ama na proba e wo mi se kristofo mra no e kire krabu e kristo ni bi an ware ba ko die na so no e wa kristofo bi bere o mo e ware ma na proba ko an e beti ma bobo e bi mo di e fi se o mo di se bible ma ho kwan se ye mo ware e ma na proba ko inti no se wo ye kristo ni mpo na se wo hwe adwaman ene aware mienu no ne mienu no ne wo hwa wo ya ebe boa wa mama onye mesum no aso nyankopon ni utimi ede utimi eye ni ebe boa
ye hwe ntiasie bi ene bi munya
a chintin we are penny to chintin on my name, or more. Be home call, uncle, whether than the sickle cell. Santity women, Emma, die shower, Rena. Abia, or barn, the beman, ye be shower, and Satan, no, never two of Satan, no, so be I, is your honor, and if you want a demon, and one I want a dream, Timmy, a man, a mere canoe, and you know, nobody, over tea. Into your best friend, your best friend. Say, you was swimming in Siambra, was swimming in San Nipano, ever bore my year, we imam, Nipano, a woman, yes, and the person worried, assumes. Empo, as I said, Papa, the Baco Warren, would you kind shed counseling and answer for 27, would you kind shas ye? No man, the band would say, Sasabi or no crown, sir, and if you know about a night dinner, MBA, ya, Papa now, Baco Warren. So then suffer a coma imam. Maybe minimum the offer into one in Yaka Saturday. So one day, I will follow two son and one. A bema imam now or castle, or go say a man to make him be so genuine, won't be. Now also been on the baby, I'll make him in jail, and I was a brother two for some seven and a brother one year. Obey a grand wedding, or baby can't a form at the actual. In Tessay, we know air, I will form, I said yes, sir. Oba air quarrier, over sudden Sadia Koma would imam opinion say, maybe or so quarrier. Ye ya mambre mono, menena kasa. Nemo Islam so chesin, ewo, sadu mabu. Na imam fono, eni malam fono, en kasa nchira kwa rano. En posi se, onwa kasa na jode sili pise. Adi ya media shama kuma maa na madrimi, ma e prepare, seme kwa wareana. Enye sa, ene mre uya wareana, dudu wana 3 months, 6 months na ene. Nemo, because oko no, onimu hobi. Oko du wano na expectation no, wanko miti. Inti, now we are now one can who answer a good number, my son, mamma, become mamma. Tell everybody in that because constantly in the
wash as you wash as you. Then I could go and say, or say, oh, why, and she has shaken mammy and many added median who pa. Also, Castle now can be Biafa if your mind won't see. Yes, say, any uncle for a Ramadan. Yes, you see, you must say, say, be our call your home now, Bobby couldn't do one. You say, no, see an apple. Na ebia wa ye akwanche na kudu bia be bia be na omi nsa na na omi no oba nsa na nije se woni ni kumbe di asia e wo se be ma no e ni asia no
yo me da wasi ne sa ase bisa we ni nti anya kupo se mama ye mfa ye ho en kan ba e wo akwanche ne mu e ye ya nka sa ye ni pa no ye ye di nti ya adi bia nya mi ye bia no sebe sebe. So we are will sell that city and come 4 years and 5 times a day. Opa any million times else is a young woman, a man in your cassia senior or tenor, and I am faffy and can you remember? In Zambrabia, you may be a yin by yin tea. And I was saying, Nemo, eh, be a no Indian Duruwa. We will say, eh, be a yepy, national, so would this one. And a crowd on Tiasia, the woman of the Babbage, yes, and I did, when you are addition, a different. Abrofu anase akomodimu ni mdia fo ama yati asie se nipa da seni se firu ni pedia mono eye mpempem ah amona mono mo hona no se aduane ne wo yem na mo ampa aduane ani a utimi twahwe yo nti yemfa na se wakire kom fiti ana papi ento ye abono nan awutimu se sebe sebe se ukoja onan ana ukoje sokura enam se suo ne o widie mu ntino ama ojo so ne ba very yellow ana se ba yellowish red na utimu se waye mre sabre ne mu se odo ho kan ba wa hwa atse wo bra wadi di kura na woni oba ni asia no sebe sebe obi ni oba asia bi kura jisa obo milk eno ana onom energy drinks abei ansana watimi na ho de na timan san si de dada na se wa kire kom na hwe ene wo ye na se woni oba ko si a sebe sebe nya wa wo life na wo de ye de wo de e to e di di agro ena nsa ha no ma wo ni bi ni tene ne ko kon se fiti se ahomachi e ko si se enyu no beto ne de ma wo ye nya de ena ho na twon ho ma wo ho e twon ho firi wo yire ho ene sa no ma ni nyina ho se de be ya obey a pointed in a view. Now, when you are more day, Eddie, I yet at the front, what's my name? Assuming I'm upon E. I give you a Islam when I'm rubber coin over when I said, I give you a woody county pedia. A distance on sober than a brown pedia and everybody.
Okay.
And I give you a distance on sober bread, only a beyond see a day, a year, dear honey. It is a beyond you or what I would do. na se debia wudi a se ara so do hospital kran san wo ho atowa se wudi bi ma aye de e bone fi se wo de on kwan de e tuchese ade bia so obeya e be ha won kwa bia no e bone e wo sia
ebe James Mabuko o se obodo o se o wa hene asema sheke ye na manage mo ne so e mie mi yi o se e bia be me yan ba ne on so pese woni ni tin sie mu so obeyi ene na nsia no okwa abontin kofo bia kwan na yan fun so
yo near to the say aware counseling mu no yenso eya ye kakra aware counseling mu anasa aware mu adesua no yama yate ase se se uno ukuno ana oyirbehia ansa na obebem ana ansa na menen bedun bonen kayans ndi se woni msa woni be shia nyumra bonen kaya no pase anyumre die mehian anyumre die se le mehusi yem se wa mbemia me hun to me kura inti se be ma wa kontu mu kura na se ne yire frɛ no e kika sa se bi bi se be ma na mu se e mra du se se o ye na se die se be inti be bi o bi anu e so twi ben enna uno o yire ti mu suwa uno o ba na bi sia na me nyɛ hwɛ se eno na be ni ebe sai ne mo mse wa ambo na mande na woni ne ti na wa kasa na wo se wo ye wo kunkire oba ne ni mu hwea ene na mbere bi ye obetima den ato ashos because ade ya manipa na kono eba no e ya adwen se wo de wa adwen koso wo de wa adwen koso wo de wa adwen koso wa ene ti na aya e ma nkyerekyere se se wo nware ye na se wo kono hawa emra wo kono beben obi ano hyase pe bibi ye den fa engage wa adwen no so you student ah the book for book na sha se wo kan ana ko dwen wa yonkofo a ebi akohwe ball ko he games ni adade ansa na game be kwa wi na wadwen ni every side na manso inti so ni oba na ti na se ebi a wo wo sa ti bia we mu na oba na ba mu nchen amanu mu ha se wo na ni nyi bibi a e so we mu se wan ye wo be ma no wase di wa mo oba na mu se sa ti bia we na we de wo ana se oba no so obi a wo tinkra mu so ase a na se onim se wudu akonkyere mu asa no ma wi no em makunkwan se obeben no agi se wadu nsu a me sure se wadu se nipa ono so beni e beti ase am nemu se wa ma nipa no priorities ana wa nika mo nipa no nkaye na se nipa no amra akono na abeshe de minimum hana fe na baka chenzo wa akonkyere de asa ta ya na ano so no edi inti e besere se se uwo akonkyere mu ana uye bibi na se oni obi ti na wo se nipa no odan wa making sure say answer na obesha se wo bo nipa ne kai se 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 empo nipa ne ben na so hwena na kono no e wo sura ye wo kasa bebira we tin na ide akasa ko si se na kono no ben e be bafo ana empo se na kono ne mafo ma ko so ara ne ni bi sa komo na ko si se mere be so mo ide e wanu musu ansa na wona na ide wona na a shi
se ye ben san sa ade ken e bi o fan so abona ma so abona ma ni nzo tinyin na bam so obe sa o sa amre na somo wo kebe nyenu na wo ti o do pese wo ye na nte ba sa e na obe
yo ni pa amre na nyam som so edi na se bo pese udi nyam kokon emran sem so a sometimes no e se ogbu nipa ene ntia kakra
okay
akwai ti se nyam kokon se ye som no nanso obi a o chen ebia o ma me krampo ana o papa krampo o kire o se chinchina de sombo so musu wani na du mpeni mfie so a mfie so a wa dine mu no oni ndie mu no wa disue mu no wa bu se nyame som ene ye som a edi nipa be konkwa ji mu ene wa ofo so twu se chinchina de sombo so me man kasantia ne mu sa bre we mu no e se unya na kasachire e ma na ti ase se o de ube bra wo ase ama na wakwania se nyina so na we die wo se na onya bu trans na on te wase nso enye se wo kakasa twie ana wo ka bufu se nemu kakasa de a ebema ono so ate ase se sebe sebe me be ya se mo kan wo mi se o so me yebo so me de na nso ne o ka no ha wo ka ase wo de abutrem wo de akrokro na wo de kontinu e ba no say yekugu bosuma yekugu ensa na yekoyuya onkam
okay
nemum won kan kire na emra wa frɛ wo sɛ ye kɔgun sa na ba ka chance wo ye kristo ni satan no I say wo pe excuse bi na wo de twitwa jɔ nemu ifiti ase won ne kasa won ne kasa won ne kasa me sure sɛ sɛ wo ma me ne wo kwa sɔre ba kokura sɛ wo mra so sɛ wo be kwa sɔre wo be kai wo sɛ me ba emra so sɛ sɛ wo kwa sɔre to sɔre ko inti no sɛ wo de we no e be compare eye emra oba no e ba wo nche na ma oba no hu sɛ hona mako no hia nyankopɔn so ne som na ehia si ebi e hona mako no chi a anka obi so beka sɛ ah na me so no nkyire me amafo ho sɛ obi sika da we ya me so me fa yi me fa ma fa so a me ho ntɔ me ni jama ne do ho so na me kwa aho kyerɛ na me kwa kɔtena me nti ade nti na me mfa na me ho nyɛ de ɛntɔ me satan asɛ wo di wɔ kɔno so wo yɛ de wo ya de de tia nyankopɔn nti mbra ya kɔno ɛne nyankopɔn ɛsom no ɛbaba be hia no yɛma yɛ nyamsom no emburo ya kono no so se de beya e beti masum ya kono
so ya ma ya kono e nyame so na emburo ya kono so se afei na wa be kan ho a aha e okoba tv ye ni ye nua na ye papa Sheikh Ismail Muhammad na obeti mi afrera na edin a dodo na edinim eye Sheikh pastor onene ye ne no edin komo yi edin komo afa e kremo so mo si hunu no sanity ana se sei tibi esi ye di adwene gunu no sanity ene o se ntretra o di ene mu no ye nyina no yesu e kakra kakra e be sei akopɛ Sheikh yo Sheikh emi sa sei obi bi sa sei se wo ivan se wo mo awo fi a wo ye wo emre bia no bia tete wo hu se ase edu ramadan mre ne dia wo nye ne boni bia wo ye obo ne kra no pa chi wa de beche no into atete wo edu ha mre bia wo no obi a na da ko onsa ka no wo de ma police for wa ye boni ana ye so wo timi de ma police for che no
yo emra e kanya no so mo se de mi di kan kan se islam mo ye wo mra yewo nyamesom mumra ene yewo nipa ne nipa ntamu so ene islam akere se se obi ebokoro no a yentwa ne se yewo enkyerekyere kere se yentwa ene yewo enkyerekyere so kere se yentwa na omo omo se yentwa ha no aye ahlul bait omo enkyerekyere mu no omo me yati ase se se nipa no kutwa ne nsa ha wo bua nipa na ma wa ye handicap ebe ma onti ni nya dwuma kora empo anhwa ebe ma ne boni dia na ne kora ne dia na ide akọ adọsu na emum eye entia keke a odi tia na ma na dwuna ba ne ho so se ense se obokoro na asan so agbo afoforofo ho se se okobokoro no a onsa we no ye betwa firi mu nti nya se o ha ni pan nemu o tia ne keke nti ka se ye ntwa promfo ansa ne nsa we ye ntwa me ye sure se ye de obi akoto police station ame yi nana oni mse ye de ne kwa ye be san so yi nana ntino ye nya de ne kwa ya oba ye be san pumie de because oni mse wo panifobia wo ma ye nya chi na be san yi na mu mse mara ne kire se ye twa na se ya wo no ko ana wo be tena ko ye twa wo ya wo kina un ko ni asa be twa foforo because wo nine pima de keke kura na ye wo tira ye nyina ni mse de ne ya wo ne isiti intino se e ye ramadan mu se enye ramadan mu ase si ehwe ho se ye ne ayon kontam no yetima siesi enti ne se obi ye bone e wo ramadan mu a ye mfa emra kwan enye de entwe ni pana so se de be ya e be hye afoforo e be hunu hunu afoforo fo because e bi a me kan wo ye wo ma usika e bi a wo kwa ye adwuma de ho de ni unya ya nka wo de be hwa wo ye no ma no ene na odebe to kwa ramadan mu bia ile
afa
obi abefa no wonso ani tuasa so meti poti na ile abefa seska no waja no se woni nyame ko fako na wono oyere no man mu bia ile ubaka ko wiya bi se obi abia bi wonso baba ko wiya na dan eti ese osi sakro no na no kwa se de be ya wonso onsa ebekwa wono oyere no man so bia ile ebedidi na mo nyame mo na mo beti mai ile asum nyankopon
yi tabse ya erona seki aka no se se yesum nyame ya emrada ho so obi efo no bi bebi awade na wa chi no ramadan ma eno ntre se wodo ma police fo a wa ye bonye tabse ya if you have say eye enika pa na ye beto aso ye ba ye be ko seki wo na ye misalo ense misalo e bi aka ho ye dan ye ho aba na sa na ye dan ye ho aba no ye ne abdullahi sambu o se o fe every south africa e tia no so ko pan
Subscribe to the Okoba TV channel on YouTube and Facebook and follow us on Twitter and Instagram at Okoba TV. Okoba TV, we care for your future.
ASEM 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 Give me blow, give me blow, 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 blow. Give me blow, give me blow, give me blow, 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 blow.
I'm saying, aside now, say, so go can so I brain, be so wine, and then many are papa, say, into a chromosome, say, and then you miss a day, and then you enter a tree. I said, shake it, air can you now so ooty, and then you wouldn't know, also where would you move for? Obanjo, I say, or wine, and then many are the medium, papa, that's a cubina, can there be an entree tree, say, and the Indian movie. Aye, Emma, a chromosome crown, a knee, a new hobium, a mini hobium, Miss Ram, said a sick air, and a new beer, and a tessa. Nemo, a year, and Tiasabia, a Indian movie, and yin, or so wine, and Sabaya, and Kashik. Kadabia, woman, and bra, now, woman to tear for Sia, woman to tear for Amistrawa or Soria, but no final number, no, and to Diana, young friend, you, Matti, Mecca, and the Achrem. Sick, young Ramadan, a how wound.
Ramadan, so we have nipa emra yodia, and kebeka se haufu. But Quran ama yati se se, wa anta sumu khairun lakum. Apart from nono. Ebuoni pano ewa akonia senyi na esu. Emwa ebuoni pano ebi akumudeni. Se Ramadan mu, ana uti hokura na se waa nchire uyamu kwa mkakra. Nade bia ebiyane uyamu. Ema yare bisha uhuwa, ebi uhonu wa, empi ukura maungu na se yare uyene ili. Ehaw. Nietosu biyo muno, se ebiya, waya kwa nchire na for about 1 month. What you might tell a young commoner, and my uti new puno one more a com a duomon, which young one won't hear. If you say, there be our scantino, and there be our dear freedom, I am mantino, almost will be I am more one of my body, the same beer, a quadricep, and a canipan. Now, so young coupon, your pen or eddy, Ushram, the same young coupon, Shirawa. Now, almost will be no one tenant a com dinner, now also a commando penny, sabi sabi, with me in your acting cow, a house. Nipa no woman, into Yanko also per se, also would testy hear me more grow one, would testy ne how ni be ashen, now ye day, also would me a bois. And in Tennessee, if you're a madonna, ye is a cat and fetter, ye sika at a bois, one more, or more chrom, our mokan. You do a madam, why, yep, papa, I have one for by ye sika pa, at a ye a baby bree. In Tino, say a dura madonna, a woman say a how can cry a woman dear, now so papa not a woman, and I in Shiran a woman. A dos a sing, a ye, a hawk crana, a wooden paddasini. Be M. Ramadan, a nobna, Sir Ramadan, a communitino, a Kamekram, a new announcer, a number Ramadan tino, Debiano, Medunahuana, Messiah, Yemma, Yem Hunu say, Jesus Christ, okay, Matthew chapter 4, verses 2. Or say, answer upon some person of him. No, I be at the water. 40 days, 40 nights. It is a seven. A Christ of did Jesus Christ a cheaper or one to the one. And can't have a four grad. I'm going to eat him.
Say, my missus and will be the master, the other, or say, a friend is shut down so or a serious sign or so. Or say, on your cremony, now so a durama, the need you say, a quorum by each of you, obey to me, I am, no being a home for so.
You said, there may be kind cast, say, apart from young coupon afamon. Ah, ubenyen shrawo akomodin ne mfaso ebre ewa akwanchire mu ah sebe sebe a christopher bebre na yen eya akwanchire mu me yes to six ni adade ewo nti se obi pese onye rabadan akwanchire ne bia apart from se nyamukombe shrawo na nyamishrawo akomodin mu no mfaso bebre e de mani pa dasani ah se uya wonso betimai ne anya sai shira no ebi e na empo se uya akwanchere na me yesho se wutimi akwanchere na enmpo no eya den no a enu ma no makakra aka e kan islam ho no enu no kura be simple se e ka e di chere se di pa na e be mani pa na e se di pa na ti ma akwanchere enya sala no ti menye de won ti menye enu kura be bua ma oni di pa na ka safa islam ho but imagine at one time now babe
say yeah be yeah ramadan mo it me worry
ramadan mo it me worry because I worry anytime
okay
islam time won't me worry oba e time wo goodness
okay
and aku jaw ban so time won't me jaw oba e time wo goodness
say I didn't hear
if he say and say bo no e jina ho mbb e wo oba and say bo no e emra e chese oba no kwoti bia bi as had to be an free had to be an entity who say a sebu na say nsebu say otimi free mu totoroto de otimi say nsebu no ho afi ne ho ate ntinyi say bia ne de enni ho but e bia na ordinary moja bi na e de entuno otimi ho say bia nsebu na say nsebu okoware na 3 days ta go ho an say ne yefuno pia na e de ap e bi so ana won say dan bonu ne ishi asa say ho obako hospital ko check na bia wanyim be 5 months but na in said any the wedding pie na moja ile na mho kakra kakra ntie ka se o ware obi a ense se o ware na e wo mra o wan se bu mu a se kire se ese o mani free se bu nu na hu se o yo ba o ye projin a hwe enye den enne ne hu ana se nyi se bi enye den enna mu enna se u jai no so a ese u jai no bra o bu ni se wi mi hu se enye se u jai no bra nyi se se ba o kwa kobre ene nyi se no ese u jai na o ko no onko obra nyin se bia en ko fi se islam ahye se se odi oba be jai no wonyemu a ma onwu nwie ansan wa den wa wa jai ni fine ama na ko na ofo which means e wa se dia se ohwe oba no e wo bra onyin se no e wo e wo
se ye nko mo no aye de le so ye mre no aye bi e pese semana yi odi betu ye nwe no ka mo fo nyina ya ye ti nyina be fo nyina odi betu ye fo afa ye semana ye ken nyina
yo
bi a wona person wa chea bon ko dia ko dia tsatu ama
yo womo a afutu a medebe ma yenye onum kamfo ene se yemma adesua enye yede yenyiri yehu yemmo yehu mode kane no na ebi mu fafom ekọ Nigeria ebi mu fafom ekọ Egypt eno mako penimdie ene nimdie no aben uso ofu na ubenya Qur'ana ya chirichim dia babofu echeche bia betwim echeche bia kokasa hudo ni nyinaam a unsu ubetimi se wanya mala mkura fan tena ho ankyewa uko youtuber se de sikire alif ba ta ni nyinaam ube hunu ni nyinaa ile esua mala fonso mi bila kusua de a ama benye ho betima kire esua ewia se ye pe edan ye si kasa ye totọ ene ejapade ye bo bo ni nyinaam yewa ye mfa ba kokra nyede enko nti se de bible kokra sika se nipa so previous nyina na wo pere okra na mfa so be nwan de wanya intine emma ewiase no en toy bebre ye previous no because we are saying na be boa me atima so nyame yi na so ye previous na ma ye wura firi se na ye pere ne nyina be den ye be jahako intie ye ma ya dwene nko ye wu akiri ye pere bibi en guho na ye kwa ye den ye kwa go di ho mfa so so firi boko no ba be tran tran na wo nimse se de tie bi abesa akoboko na wo di usika wo bedi ni nyina wo nkan de a ada mere be beso akoboko mo boko no wa hwa pata dan ro nya de unya no adam enti make sure se wo besen di sika kakra kakra e di akofie mo to plot o mo yese o mo yese enti ada wo kofie mo kofie na wo ye de hye wo kwakwata na wo nkasa wo de wo de enti se de nimse e wi ase ha ye nka se tie bi a no ye be kofie se e mere be du ni ene ha 100 years ago ni ene ha hebre yes to come ebi anye nyina ne hana new generation ayi asan ba ntibebi ekọ no omiema ya dwene de enkoso e nyehu se ni ye obidi ye wa enye wo dem emfa nyo mu so ye kramoni so onye kramoni wo ye nipa no kwa de ma mfa nyo no if you say ni ye ye obi asi nyina ne bi de ke be bu
te o beti ye nipa miensa won
nipa miensa me ko ye program e wa Adom FM na Adom TV me ko fi nipa bebere se manchia o na won ti mitu won ti mitia o munyira so e mane ni enkre wo 4 plot so a eye asankre gba a me firi no me chia o munyina anas a oye motos kon adwuma mechiano nyankopon hyerɛ no nasomdwe ɛnka no abu treka a ɔno nso ɛyɛ goo dohɔ adwuma ɔne abdallah mohammed a ɔmɛyɛ goo dohɔ adwuma nori dini a ɔno nso ɔwɔ ne shop a ɔno nso ɛyɛ nnadeɛ hɔ adwuma ɔtotɔn nnadeɛ de ma wɔ mɔmɛyɛ goo dohɔ adwuma no nyinaa no mechia wɔ mu nyinaa ɛyɛ asankregua muslim community no imam a ɔda no imam usman mechia no ɔno ne nan bi ɛyɛ Alhaji Abdul Mumin Michio Munyina me bra Alhaji me bra Hud me bra Yusuf ene my wife friend Nasira Michia Omunyina Echia Islamic University me classmates many of we school no Aziz Muhammad ne Nasir Munyina Michia Obibia ene lecturers our mutual the administrators Ninyina Michia Munyina me tin bubu Obia di na emom se betuma kakakra malakasim ene ono nanam ne program e marhaba FM ono ne Mr. Afiu Michia Obibia Nyankopon Hyira ene nasundwe enka Obibia
Nyankopon Hyira ene nasundwe enka Obibia Ausia Sheikh Pastor Nene yene no etwetwe enkomo yi wanya wo de me so wanya me de Sheikh Dika kan no e ka se yi ba ko e ja ba ko a enye yi nene me engineer Ausia Michia Lofu Emmanuel Sheikh Ahmed Opokunsia Sheikh Bebia Obibia Ausia Ochia fe yemia Edward
Sheikh, in this book. My brother.
Chiao, Sheikh, no, 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 no. Afe, Enoch, Jesse, Enoch, baby, I will be a chiao. Rasta, chiao, pa. Afe, Ghana, a soldier of women, Ghana police of women.
ASEM Give me blow. ASEM ASEM